classic me.
Nataka mali kongo brother biri mpaka Morocco. Nikipata nitakuja mpenzi usinipe kisogo. Tumepanga harusi yetu tutafungia Chicago. Honeymoon my love tutafanyia Monaco. Kisha tutarudi moro.
Thank you.